Molweni, ngusivelo. Namhlanje sizofunda ngodibanisa izinto ezifanayo. Lolani izixhobo zenu masiqaliseni. Masithi sino Chuck Norris ababini. Kubo sizodibanisa abanye oChuck Norris abathathu. OChuck Norris ababini benzwe ngothatha oChuck Norris omnye umdibanise nomnye. Siyicinga ngokufanayo naxa sisenza oChuck Norris abathathu. Sithatha uChuck Norris omnye, simdibanise nomnye, siphinde sidibanise nowokugqibela. Siphele siba noChuck Norris abathathu. Ngoku masibaleni ba oChuck Norris esinabo bangaphi. 1, 2, 3, 4, na 5. Loo nto ithetha uba sizobeka u-5 noChuck Norris, ngoba oChuck Norris esinabo bayi-5. Lo mzekelo siqale ngayo hayi ebelula, ngoba uChuck Norris ngumntu. Loo nto iyenza lula uba uyazi uba uzababala njani oChuck Norris. Masikhe sisebenzise into enzima efana no-X, sibone uba nizawuthini ke ngoku. Masithi sino-2X, umdibanise no-3x. Laa nto siyenze phaa phezulu ngoChuck Norris sizawuphinda siyenze ngoku ngo-x. Sicinga ngendlela efanayo, ngoba ekugqibeleni ziyafana into esizenzayo. U-2x uyafana no-x umdibanise nomnye. Khumbula uba u-2x uyafana no-x umphindaphinde kabini. U-3x simenza ngokufanayo no-2x. Sithatha u-x yo ima. Jongani, ndisebenzisa umbalo rongo. Sithatha u-x, sidibanise omnye u-x, kwaye sigqibelise ngodibanisa u-x wokugqibela. Ngoku funeke sibale uba o-x bethu bangaphi. Sizobala 1, 2, 3, 4, 5. Loo nto ithetha uba o-x bethu baphindaphindene kayi-5. Sizobhala impendulo yethu njengo-5x. Niyabona phofu uba bekungekho sizathu sothatha indlela le inde. Ngesivese sadibanisa laa 2 no-3 bame phambi ko-x. Lo 2 no-3 aba bame phambi ko-x kuthiwa zii-coefficient ngesiNgesi. Akho nto engaka ngazo, qha linani u-x aphindaphindwe ngalo. Masibuyeleni pha kwaba Chuck Norris besisebenza ngabo. Masithi ke ngoku uba uChuck Norris ngumntu othanda ama-orange. Kwaba Chuck Norris esinabo sodibanisa ama-orange i-7. Qha asoze onele la i-7. Kuzofuneka siphinde sidibanise amanye ama-orange amabini. Ngoku sinengxaki, ngoba asidibanisi izinto ezifanayo. OChuck Norris abafani nama-orange. Ngoku kufuneke sidibanise ama-orange odwa noChuck Norris bodwa. Xa sidibanisa abaChuck Norris bethu sifumana la mpendulo besiyifumene ekuqaleni ka-5 Chuck Norris. Xa sidibanisa ama-orange ethu sifumana ama-orange i-9. Nantso ke sigqibile. Impendulo yethu ke le, u-5 Chuck Norris dibanise ama-orange i-9. Ngoku masizame le nto ifanayo xa sisebenzisa o-x. Sizothi 7y simdibanise phaa kulaa nto besikhe sayibhala ekuqaleni. Siphinda sidibanise u-2y. Ndiyathemba uba niyabona uba u-y no-x ayizonto ezifanayo. Ngoku asinokwazi thina uzidibanisa. Kufuneke sidibanise u-2x no-3x. Sizofumana la 5x besimfumane ekuqaleni. Ngoku kufuneke sidibanise u-7y no-2y. Bona baza sinika u-9y. Impendulo yethu iphela ingu-5x udibanise u-9y. Lo 9y wenziwe ngula 7y nala 2y. U-5x yena wenziwe ngula 2x nala 3x. Ndiyathemba uba niyayiqonda yonke le nto esiyenzileyo apha namhlanje. Uba ikhona indawo endinilahle kuyo, ndiyacela nibuyele kuyo phambi kuba niyenze lo mzekelo ulandelayo. Masenzeni umzekelo wethu wokugqibela. Sino 2x umdibanise no 1, no 7x, no 5. Inoba, nibawela ukudibanisa u 2x no 1. Qha, anikwazi ngoba azifani ezi zinto. Uzama ukuzidibanisa. Into ezifanayo kufuneke zidityaniswe. Ngu 7x no 2x. Sizokwazi ufumana u 9x. Kwaye no 1 no 5 sizokwazi ufumana u 6. Impendulo yethu ngu 9x udibanise u 6. Sigqibile ke. Niyabona uba ayinzimanga kangako